Munipan. Khwatwin. Ke Valentine papa ke amuntu nna ke itse ka lona batho ba le senang batho. Wow.
Hallelujah.
No, e seng mo. E seng mo maloko ke moleletseng ka ene. Ke bua ka rechte streng. Ee, ole ke di one-two ka pele. Anong fa ke ya ko motho wa mannete streng. Ke o neletse ke exercise boy.
Ntse ke exercise. Nna mosadi boy mfuno motho.
Serious boy. Born boy. Kumunya boy. Uzokufuna nomtshela ukuthi bengimenza. Uyayazi siyakhuluma nje.
Ngiyisho show boy.
And then, and then,
you have time to be busy, wena. Right?